Tai Miss World New Zealand ki te whiringa toa kei mua I te aroaro. Tokorua ngā wāhine Māori ka tātā whai mo te wā tuarua kia riro mai I araua te taitara toa. Ko ngā wāhanga ka āta whakawāhia I tēnei tau, ko te hā kinakina, ko ngā mahi uiui me ngā pū manawa o te wahine. Ko ngā pūtea kua whakakaohia e ngā kai whakataetae ka tako hā tū kia Annie's Lifeline. He rōpū aroha e taunaki ana I ngā mōrehu o te mate whakamomori me te hungaranga tahi eraru āhine ngaro ana. Ka tū te whiringa toa hei te tuarima o Haratua ki Sky City.